Natamani roho yangu ijue nikufungulie ujue navyokupenda na wewe uridhike mpenzi. My do or die, I'll die with you. And if I'm living, I'll live with you. My forever, forever with you. Sherry, sherry, sherry.
You are my